Na minu ya ba upe bema o be ware wo ana de one ne betena.
Pacho bema o be ware me ama ya tena bo. Pacho.
And as upe living together, aware living together.
Yes, aware ya ware tena bo pacho.
Na upe bema unimu nguma anase bema bia nyamidini bema bia upe anawo actually bema semi pe bema oye graduate ana bema wonko usuku chile mimu kakra.
Oh mepacho enya graduate as in graduate se wakwa kopi mi university but e bema utisime unse like unimu mdiye uwo ya fene den unimu bukumu utisime kenkai unimu atro mepacho.
And I said, the only match rock with you is where, mammy.
Oh, I said, I'm a cry about you.
So, who knew why we are university?
Maybe I'll tell you, but maybe SHS now we call fashion college. Come,
you. I bet you, when you're Bama on one cast anymore, try,
eh? I try.
Yo, na opo obi a wonya dwuma ana ase de oyɛ ne nsa no dwuma.
Oh, dan pa cho de oyɛ dwuma because program na nkasa e fa aware ho. Nti sɛ onye dwuma ana je sɛ ene na mpana atwe ne ewa wetwe. Nti pa cho ne oyɛ dwuma.
Okay, na sɛ bɛma oyɛ dwuma ana wo no wo ani gye ho sɛ ɔne ne tena.
Nti pa cho ai.
Yo, Awurade nhyira wo pa.
Amen. Amen, daddy.
I now pe obi a woso wa na opɛ bɛma krokro wa.
Bacho. Epo obi woso wa da.
Eye pa because aha okoye ni patieti ana afi woni ni tiwo. Na wonu tenten na woni oka tenten ho asɛm kakra bi bɛyɛ ntɔkwa. Ye de wade ase pa. Ye de wade ase. Yo na minu aba bema no unya bi wo Europe na opa na ase Ghana na opɛ.
Oh well nyame ye madum na nka menya bi wo Europe anka mepepa fi sɛ ye papa set na wa brepa na nka ye sɛ ya support na ho but sɛ ye fɛ ne de nyame nso ma bi wo ha no ye good nkwa why no.
Radin Shirao. Radin Shirao. Upe dia di one ne betina. Obesha wa me bia kan wa busua.
Me pacho ai.
Radin Shirao pa.
Amen. Amen daddy.
Na minu ya ba bema no upe dia ne bema so ana se dia ne bema so.
Me pacho wa hone wa.
Ah because obu wa wa Nelson, obu wa wa neswa, inti no, ume ye hulu gabi ya ujina, nipane ba wako ya manuwe ni misedi ya oba.
Okay, da, mpacho honi ho.
Anesa, umpedi ya esu bebre, na umpedi ya wabebre, aya honi ho.
De, mpacho hai.
Eradi nshira upa.
Amen.
Bema bi wa wa, wanu wabaishi ya nemu wa na huo nche. Obu owa 5 minutes na ne ho asana no obu owa nso a etimi che na de ne wani san ne wani che ho sa ba ma sa absen ne wo pe.
Oh daddy enya ne che no but de ehia le se yi na ye ho be san yi because if you are che too much na like oh teso na he de we tell it not to
any
ebe ma ye mi no na ho be san yi
na se e chere bebre kura na emu fifire ene niyama bebre.
Na wote so mote ite. Yeah.
Na unye obi ya wanono e biya wado. Obeye di upe biya ama. Betu wapesu wano ude biya wana wa 30 minutes. Unye bisa upe.
Hey. Vacho debi mitu mi. Zani vacho debi mitu mi.
Ande na unti mi mame. Sewe di eni paba akufu. Omo noso.
Daddy,
you know, when you have a cool, we're from here. It's really bad, sir. Okay, I'm fine. It's
30 minutes
to cry, yeah? And yes, sir.
Okay.
I didn't hear. Oh, sir. Unu, 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 un So when it when it bema when it Europe what in a brooch written a
Albon
said 30 minutes in it, a bimu dear 30 minutes, sir.
Hey,
Obuawa,
okay,
Obuawa, Obet me where she are 1 hour, 2 hours. 2 hours, you know, I 2 hours in Yesabia, a triamusa, Nemo will be 2 hours. Obetu akwadwo so asa adidi owi awasa beto aso because ne nko na she dem.
Oh okay.
Aha, abrochira setra na ye different no. Se nyame ye wadom. Se ne wo ho si efei de, ene animonyam ekita wono, wo hia obi a. Wo wa kwantu mu anase. Wo wa Ghana ni nsamu ye.
Amen.
Aha. Ene ti no, enipa ne ba na se bi obeboa wo bet. Ono no problem ni se openna enna ne ye ni problem se openna wo hia bi wo nya bi saa se bia obeye di ope bia ma wo nsa beka di ope bet ono obeda che eno no ya na wo dwene ho sen
me assure it's me ama neji daddy.
Okay, Awurade en shira wo pa me da se.
Amen.
Da se na bema no unya de ori ono mo nsa ope anase de no koko ben no a ope
eish de bi me mpede no koko ben no
abete abufuo de betimi aba obi a wa abufuo wono so
yes
aha
but enya de ne de ne too obvious bi ka kwa na ni bufu
na ai obu a wa ni bufu nso a enche na atiko.
Okay.
I just say, "Nyame do mu bisa na nebufu ntantem, but nebu nebufu ne ba na saatiko unye bisa ope."
Well, obi wo numsa obi tumi ya efere ne ebufu ne pasta ebia. Let's say ebia woni pemu anase we obetumi ayama ne like we ni meku ase
anase we ntimi control no ho obetumi agu animu ase we ni pam.
Yes.
Let's say unya bema unya bema we ye din a won pe kasa too much so eye nya sa
yeah nipa oye fenetin o wonti ase ni bun fun tente moti ase like o training ni mama mu a ofa no. Like, we na moti mo ho ase. Yeah, me pe obi sa pacho.
Ayo. Na bema ne hu nsuo do so nsuo e, ne hu sane wo eno a utimi se akwai de wa fom pai. Bibi sa ne unya bi a ope ma me.
Oh. Eno, ebe sa. Eh, nya me abodi e ka onti no. Mini problem,
Pacho. Awurade nhyira wo pa. Sɛ mene aba gyina so ma me wae. Yo, so obi tie me na sɛ ɔwɔ US, America, Canada. Baabi a wo bia wo pɔ papa ne na tena bɔbra. Mene aba yi a mene ne kasɛ ne ho ɔfɛ yie. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛni ti sɛ wo pɔ bi ne na bɔbra sɛ wo akwantuo mu pɔ ɔba ne na tena. Ɔba a wo suban a yatete ne fie. Wo fie nyansa sɛ nimu nwoma ka ho a mesira wo frɛ prophet Kanawu Awurade bɛfa me so na wo saka de wo pɛ menu aba
yes daddy
aha me bɛ sɛ me busa wo sɛ wani gye sɛ bɛma ɛtafre wase woni bɛma da wɔtafre wase wani gye ho.
Well, me pacho de bi anya de a me ni je won sa
na be ma ne pesa
a de a ono pa eh o pa e bit me ma ne di but anya too much me pacho.
Okay, and now won so wani nye won so beta free be ma yi hun.
Well, say a de ono pe de a me to me I aman
already shit out mame. Awurade nya wo kese. Awurade nya wo kese. Na wunya bema woni ni di nkoma na wakobɔ na busuafo amane a wani gye ho.
Okay.
Asem bia na ɔbɔ ma me amane asem bia na busuafo oti. Okay. Eradin shira. Eradin ya okese. Amenu aba, me ne okase wi a. Me de photo bi bebra o, na wahwehwem. De wani je ho no, na wa ka akere me. Why?
Mpacho yo daddy, mpacho yo.
Actually, ye beka sa. Ne, bye bye.
Yeah, bye.